Ora bu zio tumen kam bu karere ora kam wana la ka na mmadu na nta. E ma na se onye me ihe mmammo e beri isi. E ma na umu anyi ade ekweta na umu anyi karere ibie. O weje face ye nwanyi die bu foreign soldier. Gun akwụkwọ na obodo oyibo, gun soldier na akwụkwọ. Aka ya niile bụrụ soldier soldier. O we were aka ya ahụ bufe enwunyi ye. Nwanyi na ọrụ nwunye quiet, na ọrụ nnọọ ka wounded lion. O we chori ya jebe aka afini ite kwa isi kwisi ni ma mbiaze aza kunda apuga ke hi bere ebe hi na asif no die ruru ebe na mm sweli in why we go see na die ebe soja the tired soja mwani e toto onya to ai we von o dapo ora mo pro we von o we were also we ba plane si obeda po ona wo mo ob no ye jesinet ma ho ekutezi oku sinet ora mo pro ye sinet Nabia, Nabia, just in it. Oh, why, man?
Madame, you don't do what I get with
my Abu Mama Singa Abuja. Then Mama Cantiana Abuja. Go Jenna Sorok, Yamama Cantia. Unde question, my Cantia, didn't I? Even I've been a Lagos, so when then just my Cantina Lagos. Then Eku was your own. That's an happy being with high name. Now I ain't working back. My sister, I don't want her Cantia one by one. You go? Mana onye obuna kwuru okwu kugide IPOB akante ya bia nante o nwere ike oya hanfu aka mani akante mana akante ya bia nante
odima anigbo nwere to di mana aputara na 2022 ani ekwu okwu odi kito bia aputa kuna mbasa hena luche nke eh kedo onye oga bo gaba onye na afu dika mmaga aga mbari
fon onwe onye nsidi ya jebe kadia ma ha mara otu ha si aputa How many times has he happened? Has he tried his own car? Has he tried to buy a loan? Maka, has he said no? Obu ijiji. Has he tried to buy a loan? See, any chogo ni na kuno silo unu we Nigeria. Nene Nigeria unu jide. Kaya Nigeria be mo na Nigeria dozi te umbai. Any chogo I dozi bai. Ebo abo na abe na president. Ndiba ya mande vice. Ndiba ya mambia. Senate president. Ndiba ya mande. Deputy vice ya ndiba ya manne no forces ni na maami na police ndiba ya manne even na nepa ndiba ya manne na on isi then ibe kuzie na mbom custom ndiba ya manne enu enu pc bu ban yesi ami mmano no ibe ya man no isi kedi ya na emede ibe ma prison obu je six bezi on ndiba ya on isi si mezi ndiba ya on isi ya chiba ndi prison asa hasa de mi eme kedi ya na eme ona bu nkesi ka ya nyezi ani Anyo je je aka yi ma apply sisi je yi ipo nse olile anya si anyi na aka imoto si si anyi na aka nduku nduku anyi tere ndi anyi du nyere se ha je no chita anya anyi ndi anyi dere lada ha we na si anyi na nka bu nka anyi anya feel ona ezu oku ka ha na agwa anyi we do iri ha we rigro na lada we were oku ba po lada we si je anyi ni ihe abu nke ha Obuzi nke anyị ọkwa ịma na anya akwụghị aka tinyere ọkụkọ akị ọkwa ịfụna ngwa na eni na pita obi na ritu na gọvanọ Anambra steeti wee debe how many billion debere onye nke na-abata abata onye nke a wee chicha 8 years rie thank you rie very much jetụrụkwu ụgwọ tụkwasị na enu ya wee eme sweri in o si ebe a rachapụ ọsọ wee gbagote na Lagos ka ya si ebe a wee waa aka na abụbụrụ ya ofu aka ọya na-aṅụ nkwụ kịta mana ọya na-aṅụzi na nso Ama akwanya onye sori anya me o se e di okoko die wood ne ya di kwo mo obogwu kama onye nyuo okpo